ry'Imana mukoraniye ngaha umwe wese mu cyubahiro ciwe ndabahaye mwiriwe mu izina rya Yesu. Reka turamukanye mu izina rya Yesu. Imana ibahezagire cyane. Amajambo ngiye kuvuga barundi nibo bayamaze ngo abagabo baryama kubiri bakarota kumwe. Anyakubahwa umunyamanga w'umugambwe yamaze kuyavuga jebo ngira abo babo subire buvuge gatoya ariko iyo yavuze yose niyo nagomba gusoma kandi niyo nshaka kuvuga ko rero ntiyateguye turi kumwe bisigura yuko Imana nivuga rimwe ishaka gushimangira kuri iri jambo ryanye n'ubutunzi. Rero munkundire dusome muri Mariko yavuza yo muri Luka jewe ngira nsome muri Mariko ariko hose avuga cyo kimwe avuga ku mutunzi. Muri Mariko igice cya 10 umurongo wa 17. Mariko igice cya 10 umurongo wa 17 haravuga ngo agisohoka ngo akomeze urugendo haza umuntu kuri we yirukanga aramupfukamira aramubaza ati mwigisha mwiza nkori ki ngonzoragwe ubugingo budashira. Yesu aramwishura ati unyitira iki mwiza? Nta mwiza atari umwe niwe Mana. Urazi ibyagezwe nukice nugasambane nukibe nukagiriza abandi binyoma nukagunge wubahe so na nyoko. Uwo muntu aramubwira ati mwigisha ibyo byose narabyitondeye mpereye mu buto bwanje. Yesu aramwitegereza aramukunda aramubwira ati uhagije kimwe genda ushore ibyo utunze byose ugabira boro niho uzogira itunga mu ijuru utekuze unkurikire. Yumvise iryo jambo arijigwa agenda babaye kuko yari afise itunga ryinshi. Yesu yaraguza amaso abwira abigishwa biwe ati erega biragoye ko bavyinshi binjira mu bwami bw'Imana. Abigishwa batangazwa n'amajambo yiwe. Yesu yongera kubabwira ati bana banje erega biragoye ko abizigiye ubutunzi binjira mu bwami bw'Imana. Icyoroshye nuko ingamiya yoca mu zuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yinjira mu bwami bw'Imana. Baratangara rwose bati none rero nindashobora gukizwa. Yesu abitegereje arababwira ati ku bantu nibishoboka ariko ku Mana suko kuko byose bishobokera Imana. Munkundire dusome na rya jambo ry'urufatiro ryo muri Matayo 6 turisubiremwo dusome uhereye ahanyane ku murongo wa 19 ishe cya 6 murongo wa 19 haravuga ngo nimukirundaniriza ubutunzi mu isi aho inyenzi n'ingese bibumara n'ibisuma bikimba bikabwiba ariko mwirundaniriza ubutunzi mu ijuru ahatari inyenzi n'ingese ahatari yo n'ibisuma byimba ngo byibe kuko aho ubutunzi bwawe buri ariho umutima wawe uzoburi. Nkundire nongere ko kandi migani 4 umurongo wa 23. Linda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Imigani 4:23. Linda umutima wawe kurusha uko worinda ikindi cyose kuko ariho ubugingo bwawe bududubiriza. Imbere yuko nduga ku ijambo nagira ngo ndababwire ibyashikiye biciye muri iri jambo riri muri Matayo aho ubutunzi bwawe buri yuko ariho n'umutima wawe uburi. Iri jambo igihe cyose ndarisomye namaca nibuka ibyashikiye umunsi wa mbere nurira indege nararonse tumwe twambara mu izosi twinza habo kuko hari ikindi gihe nigeze kuyurira ntarakaronka. Uwundi munsi rero nurira amaze kuturonka hamwe tugendana kugira ngo uzotwambare ushitse iyo ugiye. Ndabyibuka kubera twari twanzimbye kandi tunzimbye narumva nyene kwa rutwigiciro hanyuma turi mu ndege kubwo kwari ubwa mbere mbonye inzahabi cyo akako mwizosi kinzahabu cyangwa ko kuboko kinzahabu bwari ubwa mbere ndakabonye kandi ndavye amahera nakaguze ndavuga nta yanamafaranga mbonye mwisha koshi navuga nibi nibifaranga ngendanye uwo uwonye biyisha koshi no bangowe kuko harimo amafaranga kandi ni yaramafaranga yandi zari zonza habo hanyuma rero ico nakora ngiye no mukazu kazu kariya twihereramwe mu ndege nagenda ntwayisha koshi atari kugira ngo ngende ku ibindi nkuramwo nagenda ndayitwaye ntimbisa uwo twicaranye mbega yokoramwe agakuramwe bwa butunzi bwanje nogira gute hanyuma hajya dusinzira nikanguye naca njya kuraba aho natunyegeteje ni mbisa ndabe abiyerereza dusinziriye wosanga banyivye twatuza hawe narinda zishitse ku mutima kuburyo nikangura nkavunduruka njya kuraba mwisha koshi hanyuma ngiye hariya nkagenda ntwaye kugira ngo nsisange babitwaye ngiye hariya hantu hanyuma uwundi munsi gihe kimwe niho twagiye mu rugendo hanyuma nari ngiye ntwaye imigambi y'ibikorwa nshaka gukora hariho rero umugenzi umwe nabwiye iyo migambi hanyuma arambwira ati reka nzora bico ndaguterera hanyuma haheze iminsi ibiri turi mu rugo rugendo mbona arandungikiye amafaranga turi mu ihoteli ayo mafaranga nimwave mwibaza ngo ryari igunira ryose mugabo kuri jewe yari umuyoro wayo icyo gihe bwari ubwa mbere nkoze amafaranga y'amadolari mu ntoki nimwave mwibaza ngo namwe bita Fredo missionari bwa yakoreho uko twari tujyanye n'umutware nagendera kuri we rero ngendera kuri we nayo ntayo nari mfise hanyuma uwo muntu anzanira ayo madolari yari amadolari 200,000 harabatunze ingaha baca bibaza bati wahahamuwe n'ubusa n'uwundi ari ngaha avuga ngo amadolari 200,000 icyo gihe rero bayanzaniye mu ihoteli bayanzaniye barampereza bati ntuze nyarakurungikiye utuzogufasha muri bya bikorwa bamubwira ndakira ca ndagenda ndaraba hanyuma ndamubwira ujya muntu ni barandungikiye amafaranga ndabika mugabo igitima kiriko kiradidagizwa nkumva aya mafaranga n'ubwa mbere ndayakoze ko aya mafaranga amadolari 200,000 nkacya ndayashyira mu marundi nkumva sinzoshobora kuyiremeka kandi hari muri ya misi ya kera mu 2005 mu 2006 murumva ko ihari yarafise agaciro hanyuma reka ndababwire rero bijyanye n'iri jambo mwijoro navyutse kabiri naragiye ndayanyegeteze hanyuma mwijoro ijoro rige sinzi ukuntu nihindukije yo cyane yandukije cyandibuka ni ya mafaranga cyandiruka hahandi nashira ndaraba okay nsanga aracyariyo ujya rero yarasinziriye ntiyamenye ntibyabaye kandi naragira isoni ko abona ndiko ndagenda ncukura hamwe nashira kandi jyewe no kuyaraba byari binezereye amadolari narinzi netse ukwasukwa meze numva binezereye no kuyaraba kandi ndabe ko atawaduciye mu ryahumye ngo yantware hanyuma nkasubira nkajyama ndasubira ndajyama nongeye kwihindukiza ndashiduka ya mafaranga ndeje najyamye ndiko ndatwenga ntwenzwa nayo mahera ndongera ndavyuka nja kuraba ndaraba mbona aracyariho nka yarabukwasa yarizari noti zishasha nkumva na nezero nkabona sike nzo nasubira kujyama rero nkabona intiro nkatangura gupanga ndoca ntangura nkora iki mburi tiro nasinziriye akanya gato hanyuma turava muri icyo gihugu turataha mu ndege rero naragize ingorane hoho sinigeze ngoheka uwundi wakihengeka kandi gwari urugendo rurerure sinigeze ngoheka nawe ntiyamenye ibyabaye nkavuga nta yamafaranga nojya amaboyiba umutima wari mwisha koshi nihindukiza mwisha koshi akantu kose mwisha koshi nkumva ni nojya amafaranga boyiba kandi agatiro kakantwara nkaca nkanguka ndayibutse emwe nkaza ndaraba rero ko arimwe rero sinje nabonye ndashitsa aho nayabitse muhira no kuri ntawo hatora emwe naranyegeje kure kandi naguma ndayibuka nkaje kurabukwasa nkumva ndanezerewe no kurabukwasa rero iri jambi gihe cyose narizo maze kurisoma naciye nibuka ibyo bihe ndavuga nti nivyukuri aho ubutunzi bwawe buri niho umutima wawe uburi nushobora no kugoheka hari n'uwundi bishobora kuba byarashikiye uwo ni jewe nariko ndivuga twasomye aya majambo y'Imana aha muri Mariko aya majambo dusomye muri Mariko y'uyu mutunzi jewe nakuyemwo amajambo atatu kandi akomeye muri aya majambo yose twasomye muri Mariko muri Matayo no mu migani ayamejeje gusoma nakuyemwo amajambo atatu akomeye icya mbere ubutunzi umutima ubugingo budashira ivyo bintu birajana birajana ubutunzi umutima ubugingo budashira dusomye ha muri Mariko twasomye umuntu uyu mugani uyu muntu yaje kuri Yesu aramubaza ati mwigisha mwiza nokora iki ngo nze ndaguha ubugingo budashira yari umuntu ari ngaho atunze ariko yaraza makuru y'ibijyanye n'ubugingo budashira arumva yuko ubwo bugingo bushaka hamwe n'ubwo butunzi bwiwe ubugingo budashira yarabushaka acyaraza rero arabaza mwigisha ati nokora iki ngo nze ndaguha ubugingo budashira aramubwira ati warito ibyagetswe ntubitse aramubwira ati abiriramwo ntukice ntukibe ntugasambane ntukagiriza abandi binyoma usonere so na nyoko wa muntu aravuga ati ivyo narabyitondeye byose uhereye mu buto bwanje Yesu amuravye ngo aramukunda yamukunze kubera iki asanze ari byo by'ukuri nta kwiba nta kwica ntago arasonera yamabwirizwa asanga yarayitondeye aramukunda ariko hari kindi urangeye ibyo Yesu yabona muri we Yesu amuravye acarabona ko ari umutunzi kandi amuravye mu mutima kuko iyo turavye we araba mu mutima acabona umutima wiwe umase ku butunzi acaramubwira ati rero genda ushore ibyo ufise ugabira boro hanyuma niho bizokunda ko winjira mu bwami bwo mwijuru ijya muri Imana ryatubwiye ngo wa mutunzi yumvise ayo majambo arijigwa yumvise ayo majambo acagenda babaye abigishwa nabo birabatangaza baramubaza bati rero biragoye nawe nyene yaciye ababwira ati rega biragoye ko batunzi bazokwinjira mu bwami bwo mwijuru iki kintu kirakomeye ati biragoye ko batunzi bazokwinjira mu bwami bwo mwijuru yabivuga bizi kuko abatunzi bo mwisi yabona no mu mitima yabo akabona bamase ku butunzi cyane gusumba kumata ku mana gusumba kuguma mu ijambo ry'Imana niho yababwiye rero ngo biragoye yuko abatunzi bazokwinjira mu bwami bwo mwijuru abigishwa baratangara bati biragoye rero none ninda zokizwa ninda zobugeramwo arababwira ati ku bantu nibishoboka ariko ku mana birashoboka rero birashoboka yuko Imana ikugendeye ushobora kwinjira mu bwami bwo mwijuru haleluya haleluya ari jambo yavuze ku murongo wa 24 rikomeye cyane aravuga ngo bana banje erega biragoye kwabitsigiye ubutunzi binjira mu bwami bwo mwijuru ni yavuze ngo biragoye ko abantu batunga oya yababwiye ngo biragoye ko abatunze bagaca bizigira ubwo butunzi binjira mu bwami bwo mwijuru gutunga si bibi ariko abizigira ubutunzi akaba aribwo bashira ku mutima nibo bagoye bagowe bizobagora kwinjira mu bwami bwo mwijuru yemwe batunzi mu nyumva Imana yarakoze mu Burundi turafise abatunzi kandi turatunze by'ukuri yemwe batunzi mu nyumva ndabisubiyemo si bibi gutunga ariko ikibi ni kwizigira ubutunzi akaba aribwo ushira ku mutima dusomye aha muri Matayo 6:33 haravuga ngo ariko mubanze mwitwararike imbere y'ibindi byose mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana n'ukugororoka kwayo niho ivyo byose muzovyongegwa nukuvuga n'ubwo butunzi nahanjaha kubwira nabo bavuga ngo ntibatunze uyu munsi nimwitwarari ku bwami bw'Imana n'ubutunzi muzobwongegwa ikindi nacho natahuye muri iri jambo nagira ndabibutse ko ubutunzi ari inyongera ni inyongera bisigura ngo icibanze n'ubwami bw'Imana icyo gushira imbere ni iby'Imana ubutunzi ni inyongera rero nushira umutima ku nyongera sinibaza yuko umuntu agiye kugura kera niho bahora bongera ifu ibiyoba iyo umuntu agiye kugura sinibaza rero ko umuntu agiye gusoma yoshira umutima ku nyongera ushira umutima ku byo wagiye kugura rero ntidushira umutima ku nyongera ariko dushira umutima ku ijambo ry'Imana ku mana ibindi byose tuzovyongegwa ubutunzi tuzobwongegwa dushira umutima ku bwami bw'Imana Matayo 16 umurongo wa 24 gushika ku 26 naho nyakubahwa yahavuze ko Yesu abwira abigishwa biwe ati umuntu niyagomba kunkurikira umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke oya saha yavuze hari hahandi yavuze mpavashika umuntu niyagomba kunkurikira niyiyanke yikorera umusaraba wiwe ankurikire kuko ugomba gukiza ubugingo bwiwe azobubura ariko ugomba ariko uzobuheba uzoheba ubugingo bwiwe kubwanje azoburonka umurongo rero wa 26 urakomeye uvuga ngo kandi umuntu byo mumarira iki kunguka ibyo mwisi byose ahebye ubugingo bwiwe cyangwa umuntu yotanga iki ngo acungure ubugingo bwiwe umuntu byo mumarira iki umuntu niyagomba gucungura ubugingo bwiwe abucunguje ubutunzi ntibikunda yaba bikunda twohaye amafaranga urupfu yaba bikunda twotanze amazu yacu kugira ngo nidupfe yaba bikunda twotanze imiduga yacu kugira ngo nidupfe ducungure ubugingo bwacu ariko noneho nta kintu na kimwe ushobora gutanga ngo ukize ubugingo bwawe na na kimwe Imana niyiburokora gusa yonyene none byo kumarira iki cyangwa Jehova byo marira iki kunguka ibyo mwisi byose ko mbona tuvyiruka ko kumurango no mwijoro ko mbona umuntu ashobora gukora ibishoboka byose n'ibyaha abantu bakabikora kugira ngo barondere amahera byo kumarira iki kurondera ayo mahera n'uwatakaza ubugingo budashira byo kumarira iki kwiruka ku butunzi bwo mwinosi ukazoja muri Gehinomu naco bimaze twofuma turondera ubwo bugingo budashira ibindi mwumvise ko ari inyongera ubwo butunzi ni inyongera Imana irabitanga mwibuke Lazaro na wa mutunzi nayo namajambo yavutse ko muri Luka 16 umurongo wa 19 gushika ku 31 mwibuke Lazaro na wa mutunzi Lazaro yari umworo hanyuma ngo yarafise n'ibisebe ngo biguma bijejeta ngo yirigwa ku irembo ry'umutunzi mbere ngo akarondera kurya utwo kurya dukorokeye munsi ya meza yiwe uwo mutunzi hagera igihe arapfa na Lazaro arapfa ibi byanyigishije yuko twese tuzopfa wame wibuka ibyo urimo byose wotunga wokena wo icuri cyose tuzopfa tubeho twese tubizi ko tuzopfa kuko wa mutunzi yahavuye apfa na Lazaro umworo arapfa ariko iciza gikomeye kirimwo Lazaro yarakenye ariko umutima we wari umase ku mana nico gituma ngo amaze gupfa abamarayika baraje ngo batwara bamutwara mu gikiriza cya Aburahamu niko ijambo ry'Imana rivuga ariko wa mutunzi apfuye ngo baramuhamba acaje kuzimu hanyuma ngo ari kuzimu arunguruka araba ngo iyo Aburahamu ari ngo abona Lazaro mu gikiriza cya Aburahamu wari karababazwa cyane ngo aramubwira tewe Aburahamu ndakwinginze urungike Lazaro aze akoze urutoke isonga ry'urutoke mu mazi aza mfubye kuko ndiko ndaka muri uyu muriro yo Aburahamu aramubwira ati nibikunda ahantu waciye hanyibutsa kwicuza inyuma y'igihe rya jambo rivuga ngo iyo menya aramubwira ati murungike anabare ndiko ndababazwa hanyuma Aburahamu aramubwira ati ntibikunda hagati yacu na wewe hari intambuko ndende cyane hari manga ndende cyane na muntu ashobora kuva iyuri ngwaze ino iyo turi na nushobora kuva ino iyo turi ngwazi yuri wa mutunzi mwumve yari ikuzimu kandi ubutunzi yarabufise kandi Lazaro yarondera nutwa kujya ntamuhe ese ubutunzi budafasha abagowe ese ubutunzi umuntu adashobora gukura ko nabuke yango afasha abakenye buragahera ubwo se ubutunzi nubuzodutwara muri gehinomu rero dutunga ariko twibuke aboro twibuke yuko hari haba ko dutunze imana yabiduhaye kubw'abandi imana yabiduhaye kubw'abandi twibuke rero naho twotunga tuze turagabaniriza ko aboro abakenye nabo tubaheko usomye muri Luka 12 umurongo wa 13 Luka 12 umurongo wa 13 gushika ku 15 niho haje umwigisha aza kuri Yesu aramubwira ati mwene mama ashaka ngo aramubwira ati mwigisha ingu tugaburire umurage bena mwene mama yari yabonye ko ari umunyakuri kugira ngo abagaburire umurage hanyuma Yesu aramubaza ati mbega wa mugabo ninde yashizeho kuba umucamanza wanyu canke kubagaburira ivyanyu umurongo wa 15 uravuga ngo kandi arababarira ati murumva mwirinde kwifuza kose kuko ubugingo bw'umuntu butava mu bihinda by'ibintu atunze ubugingo bw'umuntu kurangiza neza bwa bugingo budashira bwa bwami bw'ijuru ntituzobujamwo kubw'ibihinda dufise aravuga ngo ubugingo bw'umuntu nibuva mu bihinda atunze rero kubw'ibyo mwirinde kwifuza kose mwirinde guhahamira amaronko kuko sivyo bizobaho ubugingo kuronka ubugingo muzobihabwa no kubaha imana muzobihabwa no gushira umutima kuvy'imana arababwira ngo mwirinde ninacyo gituma Pahulo yahanuye Timoteyo muri ya majambo nyene badusomera hariya mu gice cya gatandatu ku murongo w'icumi aramuhanura ngo kuko gukunda amahera kuko ubutunzi iyo umuntu avuze ngo aratunze kenshi babirabira ku mafaranga afise ku bintu afise aramazu aramatongo arimiduga babirabira ku bintu afise aha rero bavuza amahera haravuga ngo kuko gukunda amahera ari imizi y'ibibi byose ayo bamwe bifuje bakazimira bagatukwizera bitobekeranisha imibabaro myinshi amahera yareka aramuhanura yuko niyakunda amahera bitazomushobokera gukora igikorwa cy'Imana neza yareka aramuhanura kuko hari abo yari yarabonye bayifuje bakayahahamira hanyuma basanga batakaje kwizera nawe yari umwana wiwe mu kwizera yashaka ngo aramirize mu kwizera asa acyamuhanura rero ngo amafaranga nuyashire ku mutima cyane abayifuje batakaje kwizera kandi ivyo bibazanira imibabaro myinshi bitobekeranisha imibabaro myinshi aramuhanura rero ngo wirinde kwifuza amahera wirinde guhahamira amahera arongera aramwandikira ngo amahera numutsi w'ibibi byose kandi ubiravye amahera numutsi w'ibyaha amahera uyafise arashobora kumutuma ajya gusambana amahera uyafise arashobora kuyatanga akayaha abantu ngo nyicira umuntu kamenga amahera niyo yokwica abantu amahera uyafise arashobora kugira amanyama kugira ubwibone kurenganya abantu amahera numutsi w'ibibi byose kandi rero amahera hamagara yandi uwiyafise aguma ham aguma yashaka uwiyafise aguma arondera yandi bisikura ngo uwiyafise arakora no arakunda gukora n'ivyaha byo kwiba canke byo ku ibyaha byo gukora ibintu bidaciye mu mategeko kubera iki aguma yashaka kubera amahera hamagara yandi rero nico gituma yahanuye Timoteyo ngo gukunda amahera numuzi w'ibibi byose numuzi w'ibibi byose numuzi w'ibyaha byose yari karamuhanura kugira ngo ntayashire ku mutima usomye ku murongo wa 17 yaravuga ngo wiyaniza abatunzi ni ya majambo nyene yadusomera navuze ngo byose arabihejeje wiyaniza abatunzi wo muri iki wo mu byiki gihe bareke kwibona abatunzi wo mu byiki gihe nukuvuga bariko barasiganwa n'ivyo muri inosi n'ivyo muri iki gihe yashaka kumubwira hari ibindi byo mu kindi gihe by'ibihe bidashira tutabonesha amaso tudashobora gukabakaba n'amaboko rero abatunzi bo muri iki gihe ubihanize bareke kwibona bareke kwishima bishimira ubutunzi butari ubwo kwishimirwa ubutunzi butari ubwo kwishimirwa kubera mu kanya gato urashobora kuguca mu myanya y'intoke ugasanga wa wundi yaratunze bimuciye mu myanya y'intoke canka gapfa akabisiga nka wa mutunzi nyene nawe nyene yatubwira yari karishima ngo yarimbuye hanyuma mukanya carapfa carabisiga ariko bishimira imana iduha byose bisesekaye ngo tubinezererwe biraryoshe imana niyo soko y'ubutunzi nyakuri twishimira imana yo yitanga ubutunzi nitwishimira ubutunzi ngo twanye ubiduha ngo dutere ibitugu ububizana byose biva ku mana dukunze ubutunzi tukankubizana bizoduca mu myanya y'intoke duhanura abantu rero kwishimira imana yoyo itanga ubutunzi gushira umutima ku mana yoyo itanga ubutunzi kwizigira imana yoyo itanga ubutunzi kandi bakora icyiza baba batunzi mu bikorwa byiza baba banyabuntu bakunda gutanga baratunze mwabatunzi murahiriwe mwebwe mugize gutunga mukagira no gukora ibyiza mwebwe mugize gutunga mukubaka n'ingoro z'Imana mwebwe mugize gutunga mugafasha boro mwebwe mugize gutunga mugashigikira imfubyi n'abapfakazi murahiriwe kuko nivyo yari karahanura ngo bahanure baba batunze mu gukora ibyiza baba batunze mu bikorwa byiza baba abanyabuntu bakunda gutanga atacure kuye ntacuronka abakunda gutanga nagira ndabibutse ko ari wo baronka niwe buri umutunzi ugakunda gutanga uzobirabe ibyo utanze bigaruka inshuro kabiri nicyo gituma abatunzi bakwiye gukunda gutanga kuba abanyabuntu abo nibo bazoba ari abatunzi kandi nibo bazoba ariko baraziganya mu bwami bwo mu ijuru nibo bazoba ariko baraziganya mu mpfubyi baziganye mu bapfakazi baziganye mu bagowe abo nibo batunzi bahiriwe kandi bazogira amahoro bagire n'umunezero bavuze ngo ufashije umworo abaguranya imana bisigura uguranya imana igihe ushakiye ko bikugaruka kurayibwira uti nsubiza bya bindi bimwe naha wa mworo subiza niko ijambo ry'imana rivuga ngo uhaye umworo abaguranya imana twige rero kugurana imana yo idashobora kuduheranira twige kugurana imana yo idashobora kutwigarama ngo mbega we wampaye iki imana n'umwizigigwa twige kugurana imana mu buryo bwo gufasha abagowe murongo wa 19 uvuga ngo bibikira ubutunzi buzoba itanguriro ryiza mu gihe kizoza kugira ngo bacakire ubugingo nyakuri turondere ubugingo nyakuri tuburonkesheje ubutunzi bwacu abatunzi mwironkera ubugingo nyakuri muburonkesheje ubutunzi bwanyu kandi ntihakagira umuntu aguma avuga ngo arakenye buryo umutunzi nyakuri nubumbwa n'ivyo afise niko Pawulo yandikiye Timoteyo nyene aramubwira ngo ubutunzi nyakuri nukubumbwa n'ivyo ufise iyo ubumbwe n'ivyo ufise ugira amahoro iyo ubumbwe n'ivyo ufise uranezerwa na nuhamira iby'abandi urumva ko bigukwiye burya igituma abantu barya ibiturire igituma abantu biba igituma abantu baca mu nzira izo arizo zose kugira baronke ubutunzi baronke amahera ni baba bahaze nibahaga bakumva umengo nibakwiwe ariko umuntu abumbwe n'ivyo afise avuga ngo ko ndose ivyo ngi uyu munsi nkaba mfise impuzu nambara n'amahoro umutunzi nyakuri n'ubumbwe n'ivyo afise nuwavurira ngo ndagowe kubera atama modoka atanu ufise kubera kumburura baba yafise nuwavuga ngo ndagowe kubera ufise inzu imwe udafise zitanu zitandatu n'abafise zitandatu nibaziryamamwo zose nuwavuga ngo ndagowe kubera ufise agatongo kamwe canke tubiri niwaba uri mukimbura ivyo murya n'abana bawe ivyo birakwiye uba amahoro utuze ariko babandi batahaga baguma bahahamiye kandi bashobora guca mu nzira zose kugira ngo barondere ubwo butunzi nukabe muri abo ubumbwe n'ivyo ufise bikubumbe inzu ufise zikubumbe imodoka ufise zikubumbe niyo hagira uwo ukugabira iyindi n'amahoro ariko utaciye mu nzira mbi kugira urondere ibindi bikubumbe niho uzogira amahoro niho uzogira umunezero abantu b'umunoho ntibashobora kugira amahoro na gatoya abantu b'umunoho ntibashobora kugira umunezero ariko ababumbwa n'ibyo bafise bagira amahoro menshi bagira umunezero mwinshi rero natwe tubumbwe n'ibyo dufise hanyuma tujyame dusinzire twasomye iri jambo ryo mu migani rivuga ngo urinde umutima wawe kuruta uko worinda ibindi byose kuko ariho ubugingo budutubiriza riri muri ya majambo atatu ubutunzi umutima ubugingo wa mutima rero bibiliya iratubwiye ngo niho ubugingo budutubiriza ibizotuma dushika muri ubwo bugingo biri mu mutima ibizotuma turaga ubwami bwo mu ijuru byose biva mu mutima burya n'ikibi kiva mu mutima rero ibibogaboga muri wewe nibyo bizoguha iherezo ryiza cyangwa iherezo ribi urinde uwo mutima wawe rero niwagira ubutunzi urinde umutima nuwavumata kuri ubwo butunzi gusa ngo wibagire imana mbega imana tuyibagiye ko ari iduha ubwenge ngo turondere ayo mahera byogenda gute mbega imana tuyishyize ku ruhande ko ari yo iduha n'inkomezi kugira turondere ubwo butunzi nimwumva ko tuba tubaye ibijuju dushyire umutima ku mana imitima yacu tuyirinde nitwabona dutunze nitwabona dufise ibyo turonse nukuri imitima yacu tuyirinde nihave ijya mu bwibone nihave ijya mu bwishime ati nta muntu awanye nanje ngo duhindure intambuko twahora dutambuka ugasanga uwatunze ntakiramutsa n'uwo yahora aramutsa ngo nuko ibintu byahindutse oya twishimire imana itanga ubutunzi ubutunzi burahera mu kanya gatoya ubutunzi bashobora kubwiba ushobora no gupfuka busiga sindabona umuntu dutwaye ku mpanda cyangwa ahandi hose bahamba ngo bagende bamuhambanye amafaranga sindamubona sindabona n'umutunzi bahambanye imodoka zisigarana abasigaye sindabona umutunzi bahambanye bya bikositime cyangwa za mvutano nziza bisigara hariya abasigaye bagasigara barabijyaniramwo ingorane nuko n'abasigaye babijyaniramwo icyo mu butunzi dufise bukaba ubutunzi dushimira imana niwatunguze ushimira imana uce bugufi imbere y'imana uyibwire uti imana warakoze kubw'ibyo nanje ngomba ndagutangire mfasha boro ndagutangire nubake inzu y'imana ndagutangire batubwiye inzu igiye kubakwa y'amasengesho reka mu butunzi imana yaduhaye tuze dutange twubake inzu y'imana tuzoba turi ko turitegurira iherezo ryiza tuzoba turi ko turitegurira ubugingo budashira nitwashika ibi bikorwa byiza twakoresheje ubutunzi tuzobibona tuzobibona tuzobiharugwako tuzovyambikwako ibitsi tuzovyambikirwa ibitsibo kuko twakoze ibyiza rero tuba batunzi mu by'Imana hanyuma ubutunzi nabwo bwo mu mubiri ni inyongera tuba batunzi mu by'Imana tuba batunzi mu kubaha Imana tuba batunzi mu ijambo ry'Imana libe muri twebwe rigwiriye hanyuma amafaranga azokurikira mbere ibyo bizotuma tugira nayo amafaranga niho tuzogira ubugingo budashira niho tuzorangiza neza nayo majambo kwari kwibukanya kwari no kubisubiramwo uko bari bahejeje kubitubwira rero turobinondere kuba batunzi mu by'Imana kukaho ubutunzi ubw'umuntu buri niho n'umutima uba rero ubutunzi bwawe nibwo aba buri mu mana umutima wawe niho uzoba kandi niho uzorangiriza ariko ubutunzi bwawe nibwaba nibwa buri mu ijambo ryawe mu ijambo ry'Imana uzorangiza neza uryame muri cya gikiriza cya Aburahamu ugira iherezo ryiza uruhuka ibihe bidashira nagira rero ngo umuntu wese yisuzume arabe mbega umutima wanje wari umase kuki nibiki niruka ko kumurango no mwijoro nibiki shize ku mutima kuruta ibindi umuntu wese yisuzume inyuma y'aya masengesho niyakagira umuntu amata ku bintu byo muri inosi oya tumate ku mana turondere imana turondere ubwami bw'imana n'ukugororoka kwayo ibindi byose tuzovyongegwa ibindi byose bizokwambara amababa bidukurikire subira rero nagomba dusenga imana mu kurangiza dusenga imana twisengere ushobora kuba uyu munsi umutima wawe uri mu ijambo ry'imana uri ku mana cyangwa ibyo ufise ibyo imana yaguhaye ubishimira imana kandi ukabikoresha igikorwa cy'imana ukabifashisha abagowe ni byiza ariko dusenge kugira ngo ejo ntuzotegwe n'ubwibone ejo nuzo havusanga wavuye muri ya nzira nziza umutima wawe wagiye kumata ku butunzi dusenge imana dusengere kumure n'abandi bariho iri jambo ntiryaziye ubusa ryaje kubera imana iratuzi isoma mu mitima ryaje kubera imana ibonako kumbure muri twebwe muri kino gihugu cacu hari abantu imitima yabo iri ku butunzi abantu bishimira ubutunzi uyu munsi abantu bishinga kwirundaniriza bagakora ibyaha bishoboka byose kugira ngo baronke ibyo bakeneye baronke ubwo butunzi bizokumarira iki kuburundanya ni wajya muri Gehinomu atana kimutwaye ukajya kubabatwa ibihe bidashira nacyo bizokumarira byatuje ko kubera imana iratuzi nagomba rero dusengana imana kandi niko ndavuga abatunze simvuga bamwe bafise byinshi cyane hariho n'abatunze ku rugezo rwabo nyine ariko ugasanga buzuye ubwishime buzuye ubwibone naho rambona hariho mu gihe cya kera abasore tugiye mu misa yaguze akarato n'agapantaro n'agashati akabona ati nta wundi muntu atunze nka jewe hanyuma agacaza guhereza gatatu cyanke kane agenda kugira ka karato agenda arakavuza bakumve akagenda akagaruka akagenda ari umusore yacyashira n'imfunguruzo ngaha yari afise butike akabona ko ari we mutunzi akomeye akagenda kugira abantu bose amaboko rero akayatwara yagayuku mu rusengero yavunja aho rero yavunja urufaranga rumwe rumwe yakororera yukumva karakomye induru muri ka gasanduku yiratira iyo butike ko yaguze ishati ko afise ipantaro ko ikirato kigenda kiravuga ku isima yo mu ishengero oya mbere ubu ntakiriho no kubaho yaragiye kera yarabisize hariyo abatunzi baje mu nyuma baramurengera arashavura arapfuha ngo haje abandi batunzi yishwe n'ishavu estomira tindira toboka ishavu inzigo ishari kubera ariwe yaratunze kera hanyuma haraza abamurusha babikoresheje mu kubaha imana baramurusha acarapfa nta na kimwe yatwaye apfa babaye apfana agahinda apfira no mu byaha ubu yagiye ikuzimu ntacyo byotumarira rero kunguka ibyo mu isi byose tuhombye ubugingo mu gukora ibyaha turondera ibyo byo mu isi reka rero twisengere abari ngaha n'abatari ngaha abarundi bose aho bari hijya no hino mu gihugu cyose twisengere kugira ngo ubutunzi nibuze butubuze kwinjira mu bwami bwo mwijuru ubutunzi ntibudukoze ibyaha ariko bube ubudufasha gukora ibikorwa by'Imana ubudushigikira mu bikorwa by'Imana burya ufashije ubwo uri kurakora igikorwa cyiza cy'Imana nagira rero ndabasabe dusengere hamwe nawe wisengere navuze ngo uwo bimeze neza ariko abukoresha neza gisengere jo ntazotegwe niyo mwemu mbi y'ubwibone yo kwishima reka dusenge Imana mana data wa twese uri mwijuru turaguhaye icyubahiro kukuri Imana idukunda uturungikira ijambo ryo kuduhanura kukutuzi uzi imitima yacu turagushimira ijambo ritwibutsa yuka ubutunzi bw'umuntu buri ariho n'umutima wiwuzoburi kandi muri uwo mutima ngo niho ubugingo bututubiriza nk'uko umutunzi yifuje ubugingo budashira bamubwiye icyo yokora kugira ngo agurishe ubutunzi akababara kijigwa kubera abakotse kuca umutima we wari umaseko akababara niko kumbure natwe biri uyu munsi hari benshi mu Burundi hari benshi mu barundi bacu bari hanze y'igihugu bashobora kuba bishimira ubutunzi bamase ku butunzi bakishima bakibona bagakora ibyaha mana kugira baronke ubwo butunzi cyangwa ubwo butunzi bakabukoresha mu gukora ibyaha mana yacu nziza turaciye bugufi dusaba imbabazi udushoboze mana yacu nziza nitwatunga tumenye ko dutunze ibidushoboza kugukorera tumenye ko dutunze ibidushoboza gufasha abandi tumenye ko tutatunze ku bwacu ariko dutunze no ku bw'abandi bose badukikuje umuntu niyatunga arabe hijya no hino muba mukikuje amenye no ku bwabo ko aricyo gituma Imana yabimuhaye abafashe abashigikire ubutunzi bwacu umwami nibo dukoze ibyaha nibo dutera ubwibone ndasengeye abatunzi bo muri kino gihugu cyacu ubagirira ubuntu mana bamenye uko bakoresha ubwo butunzi kugira ngo nibazoje muri gehinomu ataco bakoze batakoresheje neza ubutunzi bwabo natwe twese mwami abarundi twese mwami utugirire neza umuntu wese asuzume icyo ashize ku mutima wiwe umuntu ashobora kuba adashize umutima abana akaba aribo bamubereye ubutunzi akabashira ku mutima cyane akibagira Imana ubundi agashira umutima cyane kwitonga akibagira Imana ubundi agashira umutima cyane akukazi kiwa akibagira Imana reka ntihagire icyo dushira ku mutima gusumba Imana ariko turondere kuba abatunzi mu by'Imana tuba abanyabuntu tuba abakora ibyiza tuba abatunzi mu gukora ibyiza tube abafasha abandi ubidushoboze uzobukoze cyane niho tuzoraga ubwami bwo mu ijuru niho tuzoraga ubugingo budashira nk'uko Yesu yabibwiye wa mutunzi urakoze turagushimiye ibituze twame tubyibuka tubishire ku mutima tuba abatunzi mu by'Imana turagukengurukiye cyane icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo amen.